namhlanje ndafumana impiko kwiintshaba zam izithuko ziyaphakamisa mfundisi wam izithuko nokunyeliswa kuyapha komele zamaphiko ubhabhe ngaphaya kweenqimba zamafu sancedwa ziintshaba mfundisi wam uba iintshaba zazingazange ziqinise ubutshaba bazo kuthi mhlawumbi ngesingekho lapha namhlanje yiyo loo nto sithi kuzo nasinceda